Nicholas Ndowe na Dala Lihombe. Promoter. Ipo mbano kwa nalitoa kwa sababu tunawaita toka mwanzo wa waji. Nicholas Ndowe na Dala Lihombe pambano tumelifuta. Waziri Magomana na Jona Lukoma, Waziri Magomana, George Kogram. Waziri Magomana na John Lukoma.
Tusalimu matokeo